bali wewe tukataa siasa. Siasa haiwezi kusaidia. Siasa haiwezi kusaidia. Bali wewe.
Oh, I don't wanna.